Liela ACCNS Sunday School, and Shoka Gedamere, a Siro Church, Kuriara Youth Group, Kuburoka, Bodonere, Noa Boya, Veronia Shamani, and Motino, and Muyora, Mayotuko, Aoki, and Matu.
Kuburi Kumina, Mori Kumina, Shoki Gomova, and Migoro, Kivateri, Tikayateri, Koradi Mori, Yadoria Aku, I am a Kurita Marie, you are more than me, Kumari, Nakera Kuvate, Nuama Kiburoke.
Gamo, Rusetarika, Nakarina School in Wagaya, Primary School, Mai Mahiu, Wakaina Wagriam, Wamagana Keda Mamirogo, Keta Nigere, Korea Eki, the Kegaramio, Yakaya Kera, the Akanana, Naso Kira Kigera School, Mai Mahiu Polytechnic, Korea Adam, they call the
Ongo.
From grandchildren, we are here to celebrate the life of the kindest and most fair person I have known. That is our Shoshu. Make no mistake, for although she was kind
in our hearts, God bless you.
Okay, I will read the tribute to from great grandchildren to my.
Isaac Getau, Matiga David Gadobe, Rudy Waidera, Francis Idomo, Maria Wajiro, Gakeke Primary, Ashoka, Agamia Kinari Primary School, Korekia KCP, Makwiny 1993. Nasho Kira Ake Giraki
18, 14, 15. Just so Akemera Atene, the Kaishana Shoke Korenie, Sigari Gosigiria, Neo do Oshi Oda Makiwa,
Watango, Nana Uramusho Kenya. Leto aria ke iro gocho. Amen. Kristo, o kiumia ni aragereria a kanitha, ena keo na wendo munene kuri andu othe a kanitha ona nja ya kanitha. Wakaini wagi
grade 1 to grade 3 education.
Mimi nilisema tutavuja kamati kwanza, na tuseme pia si tuko na bahati kwa sababu tuko na mili tutazika. Najua kuna wale bado hawajapata wapendwa wao. Kwa hivyo tulisema tutavuja komiti, lakini tutaendelea ile kazi imebaki. Tukiwa na mheshimiwa Kamau tutafanya. Deputy President alitupa pesa ya kuchunga wale watoto ambao wako shule walibaki ama manusura, lakini Mungu aliwasaidia. Dio kama ofisi yangu tukasema tutawalipia school fees. Deputy President alisema tuwanunulie viatu na nguo na vitabu. Kwa hivyo na hiyo pesa alipeana, kwa hivyo hiyo kazi tutaendelea kufanya.
There is nothing that we can do is only to let our beloved one less with their creator. And we knew that one time when Jesus Christ came back to take us home, we shall meet them forever and ever. May the Lord of peace, may the Lord of all comfort, comfort us all who we are alive, and also give them eternal life in Jesus' name. As a church, as I said this, we want to say, in this difficult time, may God hold you close to his heart, where he can feel your deepest loss and fill you with his deepest love. As SCNs, we want also to remind all the mourners that God takes the body, death takes the body, but God takes the soul. So what we need to know is that our minds hold the memories of the departed one, but our faith will let us know that we will all meet our beloved one again when Jesus Christ came back to take us home. So,
hatuwezi kujua na kusikia vile mnasikia, lakini Mungu anajua. Tujikate moyo and let us be strong in the Lord. Bwana asifiwe sana.
Hata katika maafa kama haya, God is still good. Kwa sababu ingekuwa possible twende sisi zote, si ndio? Lakini amechukua wachache akatuhifadhi sisi kwa sababu he's still a good God. Na ni maombi yangu ya kwamba hata wale ambao wenzao wamepumzika, Mungu ataendelea kuwapa nguvu na amani.
Tuseme tangu huu mkasa ulitokea hadi hatudaragi. Kwa maana tunaoboleza, watu wenye tunaoboleza ni watoto wadogo wenye tunalea, watoto wenye tumelelewa na wao. Sio janga rahisi hata kidogo. Ni ile tu hata hii kusimama, mnatuona tunasimama tu, ni kwa sababu tu Mungu wako na hiyo. Yani ametupea tu hiyo nguvu. Lakini tuna need even counselors, kwa sababu sisi wote hata tukikaa mahali tunaongea hatuko nomo. Niongee tu ukweli, kwa sababu hii maji venye ilikuja ni kitu haijaonekana, na kuachwa na watu kumi saidi na kumi watu wengi sana, sio kitu rahisi hata kidogo. Tunaomba, na mimi ni jirani, hao wenye wameenda ni wazazi wetu, wasichana tumelelewa na wao, vijana tumekuwa pamoja. Tukaona husuni sana siku ya leo, kwa sababu hili janga limetuacha mahali hatuwezi sema, hata hatuna maneno mingi ya kuongea. Kuna hivi shule inasemekana ifunguliwe on Monday, tunashindwa hata tutaazia wapi. Kama mimi hapa chini kwa hii tu area, mtoto wa msichana wangu anasomea hapa, hakuna njia kwa sababu maji imebeba hadi barabara. Wenye wamekuja hapa wanaweza shuhudia kusema ya kwamba hadi tuko na shida sana ya barabara. Hata miili yenye tunazika leo imepangwa hapa kwa uwanja. Tulikuwa hadi tumekosa njia ya kupitisha miili. Tumeanza tukiwa tumechelewa. Barabara zote zimebebwa na maji. Tuko na shida sana.
Kwa hili janga tunaomba serikali, kwanza kama vile Deputy President alitupromise ati serikali itajengea hawa watu, na pia kando na kujengewa tunataka counselors, kwa sababu hawa watu wako traumatized kwa jambo ambalo wamepitia, kwa sababu kupoteza watu wenyu zaidi ya mmoja wa ili watatu sio jambo rahisi. So siku ya leo hawa watu ambao wameweza kuaga dunia wanapumzishwa, hawapumzishwi kwa shamba moja wala kwa shimo moja. Ambapo wanapumzishwa ni ambapo walikuwa kila mtu akiishi kwa ploti yake ambayo imejaa mawe, hadi ni mawe tulikuwa tunaondoa na ili tuwatengeneze mashimo ya kuwapumzisha. So hawapumzishwi mahali pamoja, wanapumzishwa kila mtu mahali pake ambapo alikuwa anaishi.
Kwa serikali ningeomba, kama vyenye our president alisema tufungue shule Monday, ningeomba wazazi wasiwekwe ni lazima wafungue, watoto wafungue Monday. Wanaweza kukinyesha, wazazi wanaruhusiwa watoto wakae nyumbani, na wenye watoto hawajapona bado wako na stress, wasilazimishwe kwenda shule, kwanza wapone. Na ningeomba hata walimu wakuu wa shule, walimu wa shule pia wao, isiwe ni lazima mtoto waingie shule. Akikataa kuja shule asiulizwe mpaka wapone, mpaka wazazi wapone, watoto wapone.